nuanom hyɛ tete no nea mɛdi ne nea mɛhyɛ bi wo nti no abrabɔi mu animguaseɛ a makye sɛ mmerɛ ne awurade ayɛ me nnɛ yɛ a meka ka wo nyini da kane no baabi a na mete paa ɛnkurɔfoɔ nkyɛ tena tete kotogya mɛboɔ ne mu ne si a mate sɛ mdi m'abrabɔi mu adanseɛ kyerɛ w a meka ka wo nyini o ei baabi a mabɛduri deɛ awurade adom o kane no wadi ano di ne mi no ɛnɛ ɔmfrɛ me sɛ bio ɔsoro nyankopɔn asesɛ me di o ye ɔyɛ me o baabi a mabɛduri ɛtɛ dɛ yɛwɔ sɛ nyamea mpo ahokyerɛ nti m'atadeɛ hyɛm nyinaa na mde atade foforɔ bi atetem wadom yɛahyɛ m'atade foforɔ bi ɔyɛ me yo sanka nyɛ awurade a ɔsaa me sa na ɔkyerɛ me kwan a me ama busua mu nye awurade a ɔyɛ me yo Kenya radia a science and no shira ya 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 busia munye e radia ya ya yo aye mi yo aye mi yo ti ya we wet obe ya yo Asrachi bubom ehumri tunu bidim koto jemi tiamu fri ma huye musa adum rapu amyo prem prem nyankopone uba mi wo wani mo iya umu wo hey abrano ye bubro gumani masi bidim pai bodi mi tiamu dindidi aye bide nyamie sami frawa Aya bro, 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 me a woman, oh. And God of Enoch, He heard my desperate cry, He lifted me. Oh, He lifted me, and He set me free. Like a radia, a son is a natural me choir. Ya mabusia munye Eradia ya biyo Sankanya radia Asami sano shira mia Ya mabusia munye